sadza dandaule mkatambeza kuti wapita msatsarire ngati njuchi wiwi wiwi Kakamira analola Chikole wa mfeka pete pachala Umati watopa ndi ubachala After some days wa mvula Pano you don't care Sugu samala Samati wa boza sama kunemiza She straightforward siwe sokoneza Iwe umala kwa koma sama bweza Koma you don't care Hukumu panga nkanza Usata danda ule Ukata mpeza wapita Iwe utalira ngati njuchi Iwe nzanga usatada ndaule Ukata mpeza wapita nkazi Iwe utalira ngati njuchi manja kumutu Penati kumaonjeza Chikondi sama kakamiza Mwamputa dara doro thendi tereza Kena kuwa utari mukupaza Koma you don't care Mwamariza Lero Joanna Wandiwaza Mawa Patricia mwana wa Agwaza Weekend mwune liwe na waku Mwanza Koma the truth is you don't care You don't care Karibwe rankanza Musata danda ule Mukata mpeza wapita wabwina Hanyamata mutalira ngati njuchi Wiwi, wiwi Inu mutata ndaula koposa Mkata mwona wapita nkaziu Inu mutalira koposa Achina na madingu atamtenga nkaziu Makae Mzalira Mzagwira kumutu Anzanu akuvina Hakuponya masitepe Haukwati kuponya masitepe Iwe ukulira Ngati njuchi Iwe usata danda ule dolo Ukata mpeza wapita kaziyo Iwe koma utalira ngati njuchi Wiwi, wiwi Utasowa wokutontoza Hata pita nkazi